Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir rahmanir rahim wa ba'd. Adabu qada'il haja. Miyambo pamene muntu akufuna kuzithandiza. Pamutu umeneu pali mfundo zitatu zofunikira kwambiri. Mfundo yoyamba fima yambaghi kabla takhalli. Kutikodi muntu atani ndi zinthu zofunikira zinthu ziti zimene munthu ayenera kuonesesa kuti zachitika asanafike pamalo poti azithandizire. Choyambirira munthu ayenera kufunafuna malo obisika kuti iyeyu ngati atakhala kuti afuna azithandize anthu asamamuona. Komanso pamene akupita pamalo amenewa aonesese kuti mthumba mwake zovala zimene wavala kapenanso ngakhale asakhale ndi china chilichonse chimene iyeyo pathupi pake pali zina la Mulungu subhanahu wa ta'ala. Izi zili chomwechi chifukwa chakuti annahu sallallahu alayhi wa sallama labisa khatiman nakashahu Muhammadun Rasulullah. Kuti mtumiki Muhammad sallallahu alayhi wa sallam anali ndi mphete imene inalembedwa Muhammadun Rasulullah. Chifukwa chakuti mkatikati mwa mawu amenewa muli zina la Mulungu subhanahu wa ta'ala. Amati akafuna kuzithandiza amayamba wachosa mphete imeneyi kenaka iyeyu ndi kumalo wabwino pamalo pamene akufuna kuzithandizirapo. Komanso pamene akulowa kayandi kupafa kapena ku toilet munthu ayenera kusokoza mwendo wake wakumanzere. Ndi kuyankhula mawuonera kuti bismillah allahumma inni a'udhu bika min alkhubuthi wal khaba'ithi rawahu al-Bukhari. Komanso iyeyu aonesese kuti akakhala asayang'ane kuchibula kumene ife asilamu timayang'ana tikamapemphera. Komanso asaonese msana wake kuchibula. Iyeyu aonesese kuti pamene wakhalapo zisachitike zimenezi. Ndiyeno kuzithandiza kumeneku munthu yaonesese kuti pakhale pamalo pobisika osati pamalo pamene anthu amadusa monga munsewu ayi kapena panthunzi pamene zuwa pamene likuswa mtengo anthu amakhonza kuthawirapo ayi asatero kapenanso mmazi asachitire chimbuzi mmazi kapenanso kukozera mmazi komanso ngakhale pansi pa mtengo wa zipaso asachite zimenezi. Chachiwiri fima yambaghi fil istijimari wal istinja. Kuti kodi munthu wamaliza kuzithandiza sopano atani kuti iyeyu akhale woyera. Kuziyeresa pambuyo poti munthu wazithandiza kumatheka ndi njira imodzi pakati pa njira ziwiri kuti iyeyu choyambirira akhonza kupeza miyala itatu kapenanso miyala palibe akhonza kugwirisira ntchito matissues maulendo okwana ngati atatu koma zabwino zake ayenera kugwirisira ntchito mazi kapena kuti pambuyo poti iyeyo wagwirisira ntchito miyala kapena matissues yameneyo pamapeto pakepo zabwino zake ayenera kugwirisira ntchito mazi komanso ngati zonsezi palibe asagwirisire ntchito mafupa kapena kuti kapena nsondowe za nyama monga ng'ombe kaya ndi mbuzi kumene ayi chifukwa chiyani chifukwa choti mtumiki Muhammad sallallahu alayhi wasallama zoterezi analesa kuti musamagwiri mukafuna kuziyeresa musamagwirisira ntchito mafupa chifukwa chakuti mafupawo ndiphoso wa zolengedwa zinzanu apa matanthauza ziwanda kapena kuti majini. Komanso munthu asagwirisire ntchito zinthu zimene anthu akhonza kuthandizika nazo mwachisanzo mapepala abwinobwino oti anthu akhonza kugwirisira ntchito kapenanso zinthu za mgulu la mazi monga Fanta kaya ndi toba kumene kapena nso nsalu ya bwino bwino yoti munthu akhonza kugwirisira ntchito kaya ndi mkanjo kumene chifukwa chiyani lianna taatula limanafia wa ifsadu limaswaliha haramun chifukwa chakuti kugwirisira ntchito zinthu zoti anthu ena akhonza kuthandizika nazo zoterezi ndizolesedwa chinthu china ndiye kuti iyeyo munthu aonesese kuti waziyeresa maulendo okwana ngati atatu atatu sana kwane aonjezere maulendo awiri akhale ngati sopano maulendo 5 chachitatu komanso chosiriza fima yambari baada alfarah kuti kodi munthu atani pambuyo poti wamaliza kuzithandiza choyambirira iyeyu ayenera kuvala bwinobwino komanso kenaka ndi kutuluka pamene akutuluka ayenera kusogoza mwendo wake wakummanja komanso ayankhule mawu oti ghufranak kapena kuti alhamdulillahi alladhi adhhaba anni aladha wa afani kumene kundiko kunthokoza mulungu kuti ndikunthokoza mulungu chifukwa ndichosera ine zoyipa zimene zinali mkatikati mwanthupi mwanga inu mukuzindikira mmene munthu amapanikizikira ngati kutakhala kwakuti sakutha kupita kutwere takapita zikumakanika izi ndi mfundo zokhuza miyambo pamene munthu akufuna kuti azithandize abale wanga pali mfundo yofunikira kwambiri imene ndikufuna kuti tikumbusane kuti kumbali ya pamalo amene ife timachitira ukhondo makamaka kupafa kapenanso ku toilet tiyenera nthawi zonse kuonesesa kuti malo awiri amenewa ndi aukhondo komanso sakupereka fungo loyipa lina lili lonsero chachiwiri tizionesesa kuti nthawi zonse ziseko zakubafa kaya ndi zaku toilet kaya nyumba yo ndi ya self content zonse zili momwemo kaya ma toilet ndi mabafa alipanja koma kuti tizionesesa kuti ziseko nthawi zonse ndizoseka komanso sibwino kuyanika zovala kubafa kapena ku toilet osasakaniza zovala zochapa bwino za ukhondo ndi zovala zonyowa kapena zopanda ukhondo komanso osakocheza ubani kapena kuti kuthira perfume kubafa kapenanso ku toilet ngati titafuna kusamalira ku toilet tiyeni tigwirisire ntchito mankhwala amene ali ovomerezeka ndi anthu azachipatala kugwirisira ntchito mankhwala amenewa amene angaphe ma germs palibe uvuto komanso chinthu chachikulu ndiyeno munthu ukalowa kubafa kaya ndi ku toilet uwonesese kuti usayankhule china chilichonse ena ali ndi chizolowezi chomati pamene akhala kumango yankhula wokha kapenanso ena amakhonza kumayimba nyimbo kubafa kapena ku toilet kapenanso kumayankhulana iye ali ku toilet kubafa iye ndikumayankhulana ndi munthu amene ali kunja kapenanso ena kuyambana ndi mzawo amakhonza kupita kubafa kapena ku toilet ndikumakalira kumeneko abale wanga zoterezi sizabwino pa malamulo a Chisilamu chifukwa chiyani chifukwa chakuti pamene iwe ukuyankhula kapena pamenenso iwe ukulira pamalo ochitira ukhondo umenewo zimakhala ngati kuti ukuitana ziwanda ndiyeno chiwanda chija chikabwera chimalowa mthupi lako zosatira zake ndiyeno munthu umakhonza kumangokhala nthawi zonse wodandaula zinthu zosayenereka munthu kudandaula iwe kumangokhalira kudandaula kapenanso kukhala munthu wamasoka kapenanso mavuto kumene nthawi zina mwina munthu kuti ugone mazulu aja kacha ma 7-8 kuti ugone kungogona pang'ono ukangozuka cha ma 12 koloko usiku ndiye kuti mpakana kucha mbembembe tulo osabwera chifukwa chiyani zimachitika zimenezi chifukwa chakuti iweyo uli ndi zizolowezi zoyipa zimene zikusemphana ndi Chisilamu osakala ndi ukondo kuposakala ndi ukondo kubafa kapenanso ku toilet komanso mwina kumango yankula zosaziwika bwino pamalo ngati amenewa. Abale wanga walemekezeka, zimene ndi mafuna kuti tikumbusane ndi zimenezi. Ulendo wina tizakumbusana nkhani yokhuza udhu kusukusula kumene timachita kudya tikafuna kuti tipemphere, sikuti tizingochita popemphera pokha ayi, komanso pali malo ena amene timayenereka ifeyo kumakhala aukhondo audhu. Choncho ulendo wina tizakumbusana zokhuza udhu. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.